Ndawai kaze mwese banze kujua kino gitondo mkumu mziki ganero kangu kamushikizo na jewe Chris Ndukumana uno musi turiku musi wakane turakomeza inyigisho tumazi misi tuiga kumusi wakane na yuko nishuri kibazo kivuga kiti kuweriki imana iheza gira abana bayo nifiza reko tutahuri kitu imana iheza gira aniko navuga mubugyo mufadika mubugyo kwa mafranga kukufiza kutrasoma mwiko ne wakabishi chichenda 2 Corinthians 9 Paulo yako apigira ishengero kujerekeye gutanga mubugyo mufadika Kumurongo munani twarabonye yuko imana ihezagira uburyo bwose kubw'igikorwa cyiza murongo w'icyenda naho ngo iratanga kubakene abantu batishoboye nivyo nshaka kuvuga yuko imana iraha agaciro rwose abantu batishoboye ishengero ry'ukuri rikwiye kuba ryitaho abakene muri Yakobo cya mbere murongo wa 27 Jacques 1 verset 27 baratwereka yuko idini ry'ukuri ryemegwa imbere y'imana ni dini ryitaho impfuvyi n'abapfakazi rero kubitaho ni kubafasha ikintu kishobora kubafasha kubaho gishobora kugaburira iyo bivuze kubitaho no kwafasha vyerekeye ubuzima bwa misi yose nko kuronka ico bafungura kumuri kuronka aho bashobora kuba rero ibi byose byerekana yuko imana ihagaciro gose ikintu citwa kwitaho abakene ngo tubona mu ikono bakabiri icyo cyenda umurongo w'icyenda 2 Corinthians 9 verse 9 rero ku munsi wa kane uheze nako ndabereka yuko abantu benshi barakunda kwatura bagashaka kwimbura batabivye cyane gusarura batabivye ushaka kugira umwimbu cyangwa umusaruro atam kubiba kuhabaye rero ukwatura ni vyiza kwizera ni vyiza ariko watura bijanye ni jambo ry'Imana kuko mu ikono bakabiri cy'icyenda mu 6 2 Corinthians 9 verse 6 havuga ngo ubiba nke imbuto nke azokwimbura cyangwa azosarura nke ubiba nyinshi azokwimbura nyinshi nuvuye yuko rero umuntu wese yimbura cyangwa asarura bijanye n'ivyo yabivye mu 6 rero burekana neza ko ari ikintu kiriho ingingo ngende kwako amahame ni principe ni kini mana yashizeho rero uri kuratura wature ibintu bijanye ni jambo ry'Imana jova ngo ndatuye ngo nzoronka ibintu ukatura ivyo we wifuza ariko udashize mu ngiro principe to ngingo ngende kwako hariho ukuni mana remye la nature ibintu bigaragara jo kwimbura ibigori utarimye ibigori jo kwimbura imbuto utabivye rero jambo ry'Imana ko twereka yuko umwe wese azokwimbura canka azosarura uko yabivye njye gituma rero Imana iguhezagiye utahu yuko iguhaye imbuto kandi izo mbuto nibyo shaka dutahura izo mbuto iguhaye zizogufasha kubaho ariko igihe cyose Imana iguhaye imbuto cyangwa uburyo sukugira wewe ubeho gusa nugira ubeho kandi ubere umugisha uwundi ivyo rero nibyo shaka ko dutahura muri kanguka maze kwivuga kenshi kandi zogwanda bivuga abana Imana akwiye gutahura yuko ikintu cyose Imana iguha nubwo coba gitoya nta na rimwe Imana iguha yiyumvira wewe gusa niko Imana imeze Imana ishaka urukundo ishaka ko abana b'Imana bakunda na bafashanya nce gituma Yesu yatwishisegeje ya data wa twese yatubwira ati usenge data wa twese uri mwijuru ruva yuko uri kurasenga uvuga wa twese Imana ishaka kutuma twiyumvira abandi nk'umubiri wa Kristo rero ikintu cyose Imana iguhaye umugisha nimba ukora muri leta cyangwa ukora muri entreprise aho ukora hose umenye yuko umushahara uronka amafaranga uronka uburyo Imana iguhezagiza nubwo ko ari gato Imana yiyumvira yuko hari ubugisha wawe ariko hakwiye kuba uwundi muntu aronka umugisha kuri ivyo Imana yaguhaye ivyo njyo keneko twumva ukwiye gutahura ko ivyo guha byose akwiye guha umuntu aronka umugisha kandi Imana yiteze ko ubwami bwayo bugira ico buronse kuri uwo mugisha Imana yaguhaye benshi bavuga ati ivyo nyo nzobigira naronka amafaranga menshi ariko Imana ishaka yuko ugaragaza ubwizigirwa muri bike ufise murongo wa 10 abikorone wa kabiri gice cy'icyenda murongo wa 10 2 Corinthians 9 verset 10 avuga ngo utanga imbuto aziha umubivyi kandi agatanga n'umukate wo gufungura bakovuga ibintu bibiri bakovuga imbuto ku mubivyi n'umukate wo gufungura la semence au semeur et le pain pour sa nourriture ni ibintu bibiri nga mutahure neza ko Imana iko yatandukanya ikintu cyose guhaye harimo imbuto akabamo n'umukate imbuto si yo gufungura imbuto ni yo kubiba ndabisubiramo imbuto si yo gufungura la semence imbuto si yo gufungura imbuto ni yo kubiba rero mu vyu fise vyose uko bingana kose nimba wizera ko Imana yaguhezagiye hakwiye kubamo ibintu bibiri hakwiye kubamo imbuto hakamwo n'umukate umukate zo kubiba umukate no gufungura ariko imbuto niyo kubiba rero abantu batari bakeye bakora nyumviriza ni barabitahura kuko bafata imbuto bakazijya iyo uri imbuto uyishe imbuto yagenewe kubibwa ntiyagenewe kuribwa rero hakwiye kuba imbuto muri wewe hakaba n'umukate muri wewe umukate zo gufungura kuko Imana yaguhaye gufungure ariko mu vyago haye hakwiye kubamo imbuto imbuto rero zo yemenya gute nicyo tuzobana yatuvuga ku munsi wa kane w'indwiza imbuto bivana na wewe n'ukwizera kwawe ningene ubone imana hakwiye kuwamo ikintu twita imbuto kwimbuto iragwizwa imbuto ira multiply ariko igwizwa bijanye n'ubunini bwayo bivanye na wewe n'uburyo ufise mu ndwizanizira ko tuzobitahura neza kuko abana bimana benshi ntibavyumva baguma basenga bisonzesha biyiriza basaba imana ibahezagire ariko nimatahura yuko ivyo bahezagije hari ikintu mukwiye gukora kugira imana ikomeze ibongera ibindi bijanye n'umugambi wayo nzobana ndabivuga ku munsi wa kane w'indwiza. Tugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza twiga igitabo cy'abami turasaba ko abami ba mbere igice cya mbere ejo nakunabwira inkuru ya Adoniya umuhungu wa Dawidi yahengere Dawidi ashaje kandi agwaye arashaka kumubwira kudeta ashaka kumukuraho kandi akiriho atanayimubwiye rero yaragerageje gutora abakozi ba Dawidi bose bamukurikire ariko batari bake balance kumukurikira harimo n'umuvugisho Natani harimo n'umuherezi cyangwa umutambyi ariwe Tsadoki abo bose balance kumushigikira Natani rero acagenda kuraba Batisheba umugore wa Dawidi ariwe nyina wa Salomo. Ejo narangije kurabwira yuko uwo Batisheba ari umugore yatwaye mu nzira mbi. Yatwaye mu nzira mbi nuvuye yuko yaramwifujije. Twaravize mu gitabo cyo muri Samueli acarica umugabo wiwe kugira ashobore kumwigarurira aramutwara aho umugore wiwe. Amaze kumutwara amubyara ku mwana. Twarabonye ko Imana yashavuye. Imana yararakaye gushika naho umwana apfa. Uwo mwana wa Dawidi wa mbere yarapfuye. Hanyuma Natani niwe yamubwiye ko yakoze icyaha amaze kuvyumva arafukama arasaba imbabazi Imana na yaramuhariye ariko harabaye inkurikizi mbi nyuma y'ugo rupfu rw'umwana wa mbere Imana yamaze kumuharira irasubiramo umwana Batisheba ari we Salomo igitangaje rero nuko Salomo ijambo y'Imana ivuga ngo Imana yarakunze Salomo Dieu a aimé Salomo nabiretse yuko bitangaje ngene Imana yamukunze kandi yaciye mu nzira mbi insiguro yavye ni imwe n'ukuvuga yuko iyo ukoze icaha Imana irababara ntinezerwa n'icaha ariko iyo wihanye cyo cyakirahanagogwa bikamera nkuko ataco wigeze ukora rero wowe nyiviriza nuzo kwemere ko satana kwagiriza akwereka ivyaha wakoze canke ivyaha urimwo ariko umunsi wihanye umaze kwihana ukatura ukemera ko wakoze icaha ugashaka kubivamwo uzoharegwa amaraso yose azokweza kandi imana izogufata ngo bataco wigeze ukora nje gituma rero biciye muri uwo mugore ariwe Batisheba nubwo byaciye mu nzira mbi kwera Dawidi yihanye imana yamuhaye umwana inyuma yo kwihana hanyuma imana yakunda Salomo Salomo rero niwe mana imana yakunze kandi yahisemwo ko ari wasubirira se wiwe Batisheba yacagenda kubibwira Dawidi abwira ivyo Adoniya ko arakora David avyumvise acategeka yuko Salomo ari wowe umwami rero mubisomye murongo wa 39 baratwereka neza yuko Salomo ari we yaciye aba umwami wa Israeli mushaka gusoma ngire vyagenze bose baravuga yuko ari we umwami wa Israeli baramusiga amavuta yo kuba umwami Salomo yarakiri muto yarakiri umusore ari byinshi cyane atari bwamenye arero niho inkuru y'abami ikikomeza ubwa mbere umwami wa mbere yari Sauli Sawuli amaze kuvaho Imana yamukuyeho ishiraho Dawidi. Imiruka yuko Imana yavuze yuko yitoreye uwo yenyine yifuza ari we Dawidi. Imunezererwa hanyuma Dawidi nawe urana yuko agiye gupfa ari Salomo amusubiriye nkuko yari yavyemereye umugore wiwe Batisheba baravuga ati umuhungu wanje Salomo niwe azonkurikira. Mu bisanzwe nkere byari bimeze umuhungu mukuru niwe yategezwe gusubirira se wiwe. Abahungu batatu ba mbere nabwiye ko ari bamaze gupfa umuhungu yarakuze muri bose yari Adoniya. Nje gituma Adoniya yumva yuko ari we mwami ariko Imana yo yatoye Salomo yakunze Salomo ni byiza rero gutahura yuko kenshi Imana ntibona nkuko twe tubona hari igihe ihindura ibintu ikabikora yuko yoyo ibibona mu gice cya kabiri rero nizeye ko mangi somye ndabasaba mu murasoma gushika ku gice cya kane ko ari byinshi tugenda turavuga mu gice cya kabiri ngiye gitangura igice cya kabiri batwereka iminsi ya Dawidi ariko ararangiza nuva yuko harageze ko Dawidi apfa murongo wa mbere mu gice cya kabiri batubwira yuko Dawidi yari yegereje umunsi we wo gupfa tutaba guhamategeko Salomo amwereka ingena kuye kuyobora kukumva ubunye yashaje yegereje gupfa kandi yamaze kumenya umusubirira yamaze kwicara ku ntebe yiwe Salomo yamaze kwicara ku ntebe yiwe ariko Salomo aregera se wiwe ku gitanda agwaye arazara mwegera atanga kumuha impanuro umuvyeyi aho umwana ejo tuzuraba impanuro yamuhaye hari impanuro nziza yamuhaye n'impanuro mbi kandi zashije zigira inkurikizi mbi nashaka twumve yuko amajambo tubwira abana bacu tukiye kumenya ko ari amajambo amajambo afise ubushobozi. Umuvyeyi akwiye gutanga inkondoro nziza ku bana biwe yiyumvira n'urunganwe ruzokurikira. Tuzobikomeza ejo, ndabahezagire, mugire umunsi mwiza.